Varume vari kuenda uko kunotora vasikana. Actually research iri kutoti vazhinji vamwe vacho vanoroenderwa kuma avenues vanenge vachidana nevarume vavo. And surprisingly vasikana ava vanenge vane motokari mukapinda mune masofa emuhome gate maflat screen watipata ashande akudana nemurume wemunhu. Varume vari kumboda chii chaizvo chaizvo.